Umumenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikimenyesha makuru Ntumbero FM hamwe na Lanova yarahagaritswe nk'unyurujwe ku munsi wa gatandatu heze mu ntara ya Ngozi ahasanzwe akorera yongera anaba amakuru ava mu ntara ya Ngozi amenyesha ko uwo mumenyesha makuru yahagaritswe n'iperereza ribifashijwemo n'umwe mu bagwizatunga bazwi muri iyo ntara ya Ngozi kucaha umuryango n'abamwegereye bataramenya kugera ubu. Eroge Divin Remesha
yitabye telefone yari imuhamagaye abiwe ntibasubiriye kumubona. Uyo ni Muhoza Sandra akorera ibimenyesha makuru Ntumbero FM na Lanova mu ntara ya Ngozi yahagaritswe nk'unyurujwe ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu. Amasoko ya FPR mu ntara ya Ngozi amenyesha ko telefone umumenyesha makuru yitabye yari ihamagawe n'umugwizatunga yitwa Manirakiza Mark abenshi bazi ku itazirano rya Pochen. Kubwo ayo masoko nyene umumenyesha makuru Muhoza Sandra yoba yitabye Pochen amubwiye ko agomba kumuha amakuru ajyanye n'ivy'amavuka. Amakuru ava mu begereye amenyesha makuru bakorera mu ntara ya Ngozi aremezwa ko Pochen yarasanzwe ari mu batanga amakuru mu bimenyesha makuru bikorera i Ngozi. Icyo mbere ngo cobari naco catumye Muhoza Sandra amwitaba naho bamwe mu bari bamwegereye ataritaba bavuga ko yamwitavye yijijanya imitima. Umuryango wa Muhoza Sandra be nabawegereye bararondeye kuva ku munsi wa gatandatu mu busha butandukanye barahebura. Tubajijwe ivyifatwa byo mumenyesha makuru mu bajejwe intwaro mu ntara ya Ngozi abemeye kuduha amakuru batumenyesheje ko uyo mumenyesha makuru yahagaritswe n'abakozi b'iperereza kandi ko yoba ariko ahogwa amakuru amaze iminsi avugwa ku itangwa ry'imipanga ku mbonerakure mu gihugu. Hano ariko FPM iraronka uyitomorera ko umumenyesha makuru Muhoza Sandra yoba akurikiranwa ku makuru yatanze ajyanye n'iyo mipanga canke yoba yereka agira amatohoza kuri iyo mipanga ivugwa. Bamwe mu begereye umumenyesha makuru Muhoza Sandra bamenyesha ko kugeza no mango icyo bamaze kumenya gusa ari uko yoba ari mu minwe y'iperereza ry'u Burundi ariko bakongera ko batazi neza agasha afungiwemo ari nako basaba ko umutekano wiwe wokingirwa bakongera bakamenyeshwa n'icyo akurikiranwa ko.
Urakoze Roger Divin Remesha tugire ko nibije anye na politika b'episkopi gatolika b'i Burundi bararajwe ishinga n'ikibazo c'ubutungane bugoyagoya mwitangazo bashize ahabona kuri uw'Imana bamenyesha ko ukudahana gutuma abanyagihugu bihebura bamwe muri bo bagaca baja mu byo kwihanira bikunyugwa nuko abacamanza benshi batega ubwoba n'abategetsi maze bagahesha kwibanga bajejwe kuvuza umutekano wabo. Ivyo rero bigatuma haduka imidugararo mu gihugu. Kurikira Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Burundi.
Abarongozi b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ntibasiba gushikiriza ingaruka mbi zo kudahana. Uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu batumwizero ku rwego rw'ubutungane maze bakagenda bacika intege bakihebura bagatangura kugomba kwihanira ugasanga baraguye no mu byaha bikomeye. Hariho rero n'abacamanza cyangwa abandi bo mu bisata by'urwego rw'ubutungane bafitiye ubwo umutekano wabo kubera igitsure cya bamwe bamwe mu bategetsi maze bagahava bemera guhinduka ku ibanga aho guhagararira ukuri n'ingingo. Birabereye kw'indongozi be n'abajeje ubutungane ku nzego zose bava hasi bagakora kugira ngo Umurundi reka n'uba mu Burundi wese atunganirwe uwarenganijwe arenganurwe atekanirwe mu biwe no mu byiwe. Nkako uko kose habaye akarenganyo ntigahanwe nikagahinda n'umwikomo bikomera mu bantu bigahava bizara induru n'ingwano.
Abepiskopi gatolika baragaruka ku kibazo cy'umutekano muke cugarije abarundi bavuga ko bitumvikana kumva hari abanyuruzwa bakabugwa irengero bagasaba ko naho umuntu yoba yikekwa ko ibyaha ko yotegerezwa guhagarikwa hakurikije amategeko maze agafungirwa mu kibanza kizwi nabiwe bagashobora kumubona. N'ubunyene Musenyeri Bonaventure Nahimana.
Umutekano ni itunga rihambaye ku muntu uwo ari we wese. Kumva mu gihugu cyacu hakiriho abantu bicwa cyangwa bagenda amazima yongo kubera politike cyane izindi nyungu izarizo zose n'ibintu biteye agahinda. Tuboneye akajyo ko gusubira guhoza ababuza ababo mu bihe bishize. Niyo umuntu yobafashwe n'inzego zibijejwe bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agafungirwa ahantu hazwi kandi ashobora gushikwa nabo mu muryango wiwe. Gucungera umutekano muri yandiganizo y'inyabune ni nkenerwa mu gihugu, ariko inzego z'umutekano zibwirije kumva ko arizo za mbere zishinzwe gukingira abene gihugu n'utwano. Nitwovuga izigutsimbataza umutekano ngo tureke gutera kamo abantu bagifite icyiyumviro cyo gusesa amaraso y'abantu bitekaniye, ibyo bakabigira nk'uburyo bwo gushyikiriza ibyiyumviro byabo cyane guharanira ibyicaro bya politiki. Turahamagariye uwo wese yaba afite ako gatima gutumbera inzira zubaka igihugu, zubahikije ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe, hagakomeza ibiganiro no kuja inama n'ingingo.
Mu mugambwe APDR barashigikiye ivyaraye bishikirijwe n'inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Burundi, bagasaba ko abavuzwe muri iryo tangazo bo kwisuzuma maze bakagira ico bahinduye. Kurikira Gabriel Banza witonde umukuru w'umugambwe APDR.
Ubwambere cyo umugambwe APDR tuvuga yuko imbere yuko babasenyeri n'abene igihugu ba mu gihugu cy'u Burundi hari ibyo babona batiriwe barabyigwa bakabibonesha amaso, hari ibyo kumure n'ibyo bumva mu ijambo rero bashikirije kumbure arabo babyakiriye kucanga ko kuriya. Ariko cyo umugambwe APDR tubona yuko ibyo bavuze ahubwo byari bikwiye gusuzumwa kugira ngo uwo bavuze iyo cyangwa uriya yirabe nk'umushirori. Ndege ibyo bavuze n'ibyo cyangwa si ibyo, noneho dukwiye guhindura iki ku byavuze? Icya mbere dukeneye ni uko babwiye abakristo abantu bakeneye amahoro, kugira Yesu yavuga ati ndabahaye amahoro. Amahoro rero burya amahoro ari mu mutima icyo ni icya mbere, ariko kandi amahoro ari mu nda kandi amahoro ari mu mfuko. Iyo tumaranye n'ikibare yavuze ikivugo kivuga giti umuntu wose uronka ibyo ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga. Kuko amahoro rero ari mu mutima ariko no mu nda no mu mufuko, iyo hameze neza biragaragaza amahoro. Hariho byinshi rero abasenyeri bavuze twe mugambi wa Federe kumbure twemeranya, dusaba kumbure yuko abijejwe boca bikosora bagatanga inyishu y'ibyo bintu. Anata akarore bavuze bati inzego nyinshi nzitanga amakuru ku byo bariko barakora kugira ngo kumbura Barundi bamenye ibyo ari byo. Nibyo murabona yuko ari ibintu byinshi usanga amakuru ataboneka bijyanye n'amatora, bose amatora yotunganywa na bose akajyamwo bose agukumira nibiza n'umunsi rero ugiye kuraba kumbure nyite kuriye nk'amatora urabona yuko hari amafaranga y'ingwati bagiye batanga, ubona ko imigambwe mito mito icikumigwa kwitaga. Mu yandi majambo ubona yuko hari abantu kumbura imigambwe to habwirega kwita amatora kubera yabuze izo ngwati byakivuga ati bayikumiriye.
Gabriel Banza witonde avuga kandi ko ibijanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero bazira ivyiyumviro vya politike bitari bikwiye gukogwa n'umugambwe, bivugwa ko wafashe ibigwarisho ugwanira demokrasi. Aha akaba ashigikiye icyiyumviro c'abepiskopi gatolika basaba ko naho umuntu yoba afise ico yagirizwa yategerezwa guhagarikwa agafungirwa mu kibanza kizwi mu buryo bukurikije n'amategeko. Kurikirana n'ubunyene umukuru w'umugambwe APDR.
Ugiye kuraba kandi urabona nk'ibi bintu by'umutekano udawumva abantu hirya no hino bavuga ko ari abantu bafashwe bagafatwa ku mbura ijoro, mwarabyumvise nko ku ndava umwarimu yafashwe agafatwa mu ijoro, hari uwo mu kinama yafashwe n'ubwo ntaraboneka irengero, n'abandi ukumva yuko uburyo bufatwa bitabereye. Urabyeye demokarasi twarondeye bigoye Okay, kuko ndadaye yazavuga ati abantu bicirwa ubusa gutoteza abantu ibyo dukwiye kubisezerera. Rero mu intwaro turimo ya demokarasi irongorwa n'umugambi wo kumbura abagwanira ya demokarasi, hari ibintu bimwe byo gufata abantu yateza guca mu nzira izwi n'amategeko, abantu bakamenya uwo bafungiwe, kandi ibyo n'ibintu na nyine cyubaye batu butungane bukwiye gukora bugaca mu nzira zizwi. Nimba twarakwiye igihano cyo gupfa akaba ari inzira zo gufata abantu byari bikwiye. Ariko kandi babi kujanye n'ubukene bwugarije abantu, murabona yuko rero no munsi nk'iyamatara buze mumenye ko hari abantu bafungura ruko amatara yabonetse. Kandi mwazi ko biciye mu mugambi paeje ugwaruka gwinshi gwagiye rukora imigambi ikomeye yo kwiteza imbere. No munsi rero iyo amatara buze, amazi akabura, ibitoro bikabura, nubwo ko hari abantu bacha bajya mu bukene butagira izina kubera iyo mvu. Muri rusange rero twebwe bakatolika bavuze, abasenyeri bakatolika bavuze, byinshi turabishyigikiye. Aho tugasaba ko inzego zibigejwe, umwe wese mu bado mu kurutoke yoca ari abakumbura ingene ikibuka. Kumbura iyo twari gusaba abakatolika nabo batashitse ko n'uruhara rwabo tugwa dutere nabo nta ruhara batweretse bati kuri byose dushikirije natwe uruhara rwacu n'uru tugiye guterera ibi tugiye guhera ngaha duheze ngaha. Kumbura n'abagira uruhara rwabo ugira gute botere, ariko muri rusange aribyo bavuze twe twemeranya kandi tubona ko ari ukuri. Nikwiye gufatirwa ko kugira ngo kumbure ibyo bavuze bikosogwe.
Gavana Burundi mutakigurana mutakisaba imfashanyo aho ariko mfasha abantu ndanze umuvuduko wa rubuduseko ubu tugira rutembe birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe, Uburundi gihugu cy'umunezero, mu Burundi hasitse abantu barakwenga. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuza w'ubutegetsi bw'u Rwanda, ni we wenyine ashingirwa.
Mwe mwoso gihugu kizo gira zero mbega kizo gira nane kutomba hapa ite niliwa kwa tukwa vuzi kwa ruma entreprenere tukawara kato duha mawoko tulibinevge nivzi gihugu chagifise tulabinyonora tukasavota nono mwosi chashise kuri zero ofka kizo gira guta.
Tubandanirize ano makuru mu bijanye n'umutekano. Abantu bane nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu ndwi twaraye dusozereye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu ntara zitatu, batatu muri abo bagandaguwe batowe ari biziga, wa kane nawe yishwe atemagujwe imipanga. Eric Niyonzima.
Mu gisagara cya Bujumbura hishwe abantu babiri muri inzu twaye dusozereye. Uko ari babiri ni biziga bibiri vyatowe ku munsi wa kane kuri uzi Nangwa muri zone Gihosha komine Nangwa. Ivyo biziga vyari bimaze kononekara bikaba vyahavuye bihambishwa inyuma y'Imana nyinshi hagati y'abajeje umwaro n'abanyagihugu. Ku munsi wa kabiri naho umukenyezi w'umupfakazi yitwa Nahimana Therese w'imyaka 41 yarishwe atemagujwe imipanga ku mutumba Rugano muri komine Mugwi mu ntara Cibitoke. Amakuru ava muri komine Mugwi avuga ko uwo mukenyezi yakerewe izosi n'abantu batashoboye kumenyekana. Uwo ni mu Rwanda kwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe no mu ntara ya Gitega yitwa Eri Ntakarutimana w'imyaka 43. Ikiziga cyo catowe mu mwonga wo kumutwenzi ku mutumba Higiro muri komine Gitega kuwa mbere uheze. Amakuru ava muri komine Gitega avuga ko umuhisi yishwe atemagujwe mipanga n'abantu bataramenyekana.
Urakoze Eric Niyonzima. Abanyagihugu ku mutumba wa Kinyami mu gisagara ca Ngozi bariyamiriza bivuye inyuma amafaranga y'intererano y'amatora baraye basabwe gutanga ku gahato n'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Ngozi. Abanyagihugu bariko bategekwa guterera amatora, kandi umukuru w'igihugu yaraye ashikirije ko hazoterera uwubyishakiye n'ariryo buryo bwategekanyijwe kuri ico gikorwa buhari. Denis Claire iratwumva.
Inyuma y'ibikorwa rusangi byo kuri uyu wa gatandatu heze ku mutumba wa Kinyami mu ntara ya Ngozi, uwitwa Nestor Ndikumana afadikanije n'uburongoye umugambwe CNDD-FDD kuri uyu mutumba, bategetse abanyagihugu ko umuntu umwe wese muri buri muryango muyiri kuri uwo mutumba azotanga amafaranga 200. Ayo mafaranga akazojaragwizwa n'igitigiri cy'abagize buri muryango nk'uko uyu munyagihugu avyigana.
Ndagira ngo kare ko rusangi hari no mu mvura ma ce la correggi una ma buca yuko arugo terera amatora yuko burumuntu wese ukwari akwiga imyaka yo gutora ategeza gutanga amafaranga 200 nimba mu rugo muri batatu mutegeza gutanga 600 nimba muri umunani ucuguyiza na amafaranga 200 nyene nta numwe ngo atadoya atanga amafaranga 200 babude yuko uzogenda ataswaye akaresi haye amafaranga bikomini cyazobaza ko atabokeo adasko karesi amafaranga 200
mu myidogo myinshi abanyagihugu ku mutumba wa Kinyami bavuga ko iyo ntererana tahitaniye n'ubusuma na cyane cyane muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko no kuronka ikiro cy'umuceri bisigaye ari intambara
rero ngo byadutangaje biradutangaje turavuga ati none kabashaho ayo mafaranga baguye n'abanyagihugu bose n'amamiliyoni ari mu Burundi umva ayo mafaranga angana iki twese ubona ko hari ubusuma na kino gihe n'abanyagihugu bikeneye n'ahari amafaranga 200 ujya si makenya kuko ubu kubwira uronke n'amafaranga 200 yo kugura umunyu cyangwa amavuta ya 200 ingorane n'ingorane hari abantu benshi badashobora kuyaronka yirwa yiruka umunyagihugu ajya kurima kugira ngo aruka acungure iyo noti yabikacu iyo noti yabikacu yayitahana nayo najya gusoma urumva ko ibintu bigoye n'ikiro cy'umuceri nta n'ikirimo mugabo se bahindukira urumva baze gutoda amafaranga ubona ari amatora urumva ko ari hatara
amakuru ava mu banyagihugu ku mutumba Kinyami yamenyesha ko Onesto Ndikumana umukuru w'umutumba hamwe n'urongoye umugambwe CNDD FDD batumwe n'abategetsi b'uwo mugambwe ku rwego rwo hejuru kugira bajye guhimiriza abanyagihugu ayo makuru nyine namenyesha ko iyo ntererano iri kiratozwa ku mitumba yose igize igisagara cya Ngozi ibyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu yarayashikirije ko guterera amatora bizokorwa n'uvyishakiye atagahato katojamwo kuko uburyo bwategekanirijwe icyo gikorwa leta ibufise
Urakoze Dani Claire iratwumva ndabibutse kwa no makuru be nibindi biganiro byose bya RPA mu bisanga no kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za RPA urubuga X urubuga Facebook urubuga YouTube hamwe no kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu B icanke muciye ku muhora wa WhatsApp mwanditse kuri numero guteranya 49 ijana na 78 19 ijana na 11 85
Yeah, Pia.
Gabano Burundi mutakigurana. Mutakisaba ifashaje aho kali ko mfasha abantu. Ndaje mu buryo bwo kubudu seko ubu tugira dutembe. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi ubu baranezerewe. Uburundi cyo kumunezerewe. Mu Burundi hashitse abantu barakwenga. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja ubutegetsi bw'u Rwanda ni we wenyine ashingirwa
yeah.
Mbega umunsi w'igihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umuantrepreneur tukaba atatu duha amaboko turi binebwe n'iby'igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri zero franc bizogenda gute
Mu bijanye n'ubutunzi ingaruka z'ubukene bw'igitoro zaratanguye kwibonekeza mu ntara zitandukanye abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo bavuga ko mu bijanye no kwiyunguruza amahera bahora bariha ubu amaze kwigwiza kabiri aha batanga karorero ku rugendo rwo kuva mu Cankuzo uji muyinga bahora bariha amahera 600 ubu bariha 12,000 nayo urugendo bahora bagendera ku mafaranga 1,000 ku ipikipiki ubu bahagendera ku 200 abanyagihugu bamenyesha ko mu gihe ibiciro by'ingendo biduze n'ibindi bintu byankenerwa mu buzima bwa misi yose bica biduga bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yari yabijeje ku igitoro kitazongera kubura ko yokora uko ashoboye kikaboneka kubona leta itari kwiratorera inyishu kibazo c'ubukene bw'igitoro biko biratosekaza ishusho y'igihugu ibyo bishikirizwa n'ishira hamwe parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana arirongoye aragaruka no kwishira hamwe leta iheruka gushinga rizoba rijejwe ibitoro mu Burundi aha avuga ko atashira hamwe rya leta rirangura ibitoro
ishira hamwe parseme yasubiye gutera kamure tayivuye inyuma yibutsa yuko iki kibazo cy'igitoro kiriko kirasa n'igitose kaza isura y'igihugu nukuri kugira tumara imyaka hafi 2 kibazo cy'igitoro kirabirana gutora inyishu biriko biratosefaza isura y'igihugu atuva mu bikoragira ngo barukera rugendo ngo baze mu Burundi ibintu nk'ibimeze gutya urabona neza yuko nta butuzi by'ubushobora gutangura gufata ifunguro tugifite ibibazo birenga ibyo ibyo n'ibibazo byo kuva mu nzira hakiri kare Burundi ku buryo naho ufite ubundi bukene muri ibyo bitarimo noneho vya noneho parcelle yibaza ati none amasezerano leta yaherwa gushyira ku ikomunishyira hamwe ida ibaha ingurane yihuta yo kwinjiza ibintu importation de polizo provenance sosiyete yo kwinjiza ibintu kwangura ibintu hanze y'amafaranga yasinyerangahe afashe iminsi ingahe azofashe iminsi ingana gute ibintu yakoresha neza hari ibibazo twaje kudukurikirana hafi bazi ko turatangira kwibaza inyito ziba yimeze none biri bishyatunganya gute amafaranga yarabonetse iyo sosiyete nshyashya ajya ugiye kuza iyo n'ubu twarabivuze nimba ariyo tuza kurangura ibitoro nta sosiyete ya leta irangura ibitoro aho umuntu aba asubiye inyuma nk'imyaka mirongo ingahe byo muri karisi ibyo nta masosiyete ya leta arangura ibitoro sosiyete ya leta nayo yo bihari niyo kuregira ingene igukontorora ikurikirane ibyo kurangura ibitoro ingene bigenda biriko bikorwa n'abandi iyo n'ikigo cyarabuze vurema abantu b'abaduteri bashobora kwinjiza igitoro batatu bane bagafana na leta kandi igitoro kikaboneka nk'ahandi uko bimeze ikibazo cy'amadovize cyo kirafatira intera yindi kandi tutahagabiye ku buryo bushobora gusubira inyuma era havuze ibitoro bavuga ngo amadovize isukari byanze kwinjira bavuga ngo n'amafaranga y'agaciro Burundi itagikora ibinyobwa bikwiye bavuga ngo n'amafaranga y'agaciro waraba no muri mu ryategeko ry'amafaranga leta ikoresha ariho kuvugururwa gusubirwamo kubarevize usanga ngo yuko ibikorwa byinshi byokozwe bizokorwa mu nyuma kubera ingwara y'amafaranga y'agaciro rero nibona yuko ingwara ibandanije igihugu gishobora kuzogira ibibazo bikitigu
Fosse Ndikumana avuga ko leta yari ikwiye nyabuna kwiga uburyo imfashanyo hamwe n'amafaranga by'agaciro byuboneka
aho leta nibaza ko yuhagabira igasicyo bita strategie de mobilisation de financement ni ukuvuga gushyiraho umugambi w'igihugu w'ingene amafaranga ava makungu uko aza kose ari ingurane ari imfashanyo ari iki ashobora kuboneka twarabonye ko hariho umugambi uruha gusohoka witwa ngo strategie nationale de la coopération ubushikiranganji bw'imigenderanire ntibubyaze umusaruro biboneke ingaruka nziza ziboneke mbese dutera kamuri tabonye ko Uburundi aho bigeze ubu ntibushobora kuzamuka atabonetse ifashanyo cyangwa za ngurane zoroshe kuriha zibutangura kurihaciye umwaka imyaka ibiri sederendo grave kandi ukazishyurana n'inyungu ntoya cyangwa icyo bita imfashanyo don kuko ubundi aho buri ntiburangira bushobora kwiha ngo nta mfashanyo zose urakurundira kandi tumenye neza yuko nimba dushaka gushikira rya hangiro ry'igihugu cisure mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060 niho ifashanyo tuzaba tukikeneye ubisanzwe igihugu cabaye emereja niho tutaba gikeneye ifashanyo utarabaye emereja none uri ngo ukenera gute ntibikunda muri iyo strategi rero bige ingene ho zaraboneka rwane zihuta zitavuna canke ifashanyo zihuta kugira tuba tuvuye muri ibi bibazo hanyuma twihe rero umurindi ugaragara dushobora kuba tutagikura n'ibibazo bito bito kubura ijana zo byankenerwa ubuzima bwa misi yose misi yose bw'abantu ugasurabanye ingaruka mu by'ubutunzi uriko ziragira kwiyunguruza mu buryo sosiyale mu byo abantu bakenera urabona ko biri kubira ibibazo by'amananiza
yari Fosse Ndikumana arongoye ishirahamwe Parcem inkuru ya nyuma y'ano makuru ishirahamwe CBDH Vikari haranira agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi ritsaba umutegetsi wa Tanzania Siasa Manjenje kutagerageza guhisha umwotsi inzu iriko irasha iryo shirahamwe ribishikirije mu gihe Siasa Manjenje ariko agerageza kumvisha abaserukira impunzi kutazovuga ko ari we aherutse gufata ingingo y'ukugara amashuri y'impunzi z'abarundi ziri muri ayo makambi ya Tanzania akaba ari mu gihe bivugwa ko kuri uno wa kabiri userukira impunzi ku isi ashobora kugendera izo mpunzi z'abarundi mu gihugu cha Tanzania kurikira Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi w'ishirahamwe CBDH Vicar
muri CBDH Vicar mu makuru dufise hariho ko userukira hasere ku isi ashobora kuja mu rugendo muri Tanzania kandi bishoboka ko kimwe mu bizoba bitumye urwo rugendo rukora ari amakuru CBDH Vicar n'ayandi mashirahamwe menshi amazigihe yerekana kwihohoterwa kwibuzwa kwiga no kubindi bikogwa bikorerwa impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ngo bikunde zitahe ku nguvu ariko bahishe ko ari ku nguvu igitangaje CBDHVK nukunu amakuru turiko tuvana mu ikambi ya Ndota avuga ko uwitwa Siasa Manjenje twahoze tuvuga iminsi myinshi ko ariwe atuma abasungusungu ariwe atumwa n'izindi nzego guhohotera impunzi z'abarundi ngo bikunde zitahe ku nguvu ubu akaba amaze kumenya ko ibyo akora n'amakungu yose ari kubimenya none ngo ari kusya atazambaye ahamagara abayoboye impunzi ku rwego rw'abarundi akoresheje abasungusungu ngo yitegure urwo rugendo bemere bahemukire bene wabo bavuge ko nta mashuri yigeze yugarwa ko n'ishuri ryoba ryarugawe ngo ari kubera ko impunzi z'abarundi zatashe ku bwinshi ngo none babuze abiga muri ayo mashuri ibyo niyo babikoze uyu munsi gusa yaranabikoze igihuse rukira Hasere muri Tanzania yagenda kuraba ayo mashure aho bamubeshe ngo nta bana b'abarundi bari kwiga kandi ahageze akabyibonera twasaba rero ubwa mbere Siasa Manjenje n'abandi bayobozi bakorana bakira umugani tubaciriye w'ikirundi uvuga ngo nta uhisha umwotsi inzu iri kwirasha niba bashimye guturira inzu bemere umwotsi uri kuduga hejuru abantu bawubone maze baze kuzimya
CBDH Vicar risaba kandi abarundi baserukira impunzi ziri muri Tanzania kudatakaza ako karyo baronse maze bakore uko bashoboye bashira habona amabi bakoregwa badasize inyuma no kwerekana ibimenyetso n'ubunyene Jean Bosco Byizigiro avugirishira hamwe CBDH Vicar
Icyakabiri turasaba kandi dushimitse abarundi baserukira impunzi bene wabo mu makambi y'impunzi ya Tanzania bavyaze umusaruro cyane kandi aya mahigwe baronse yo kubwiza ukuri binashobotse banandike icyo ni kimwe bidashobotse ko bandika basaba ijambo babimye ijambo banakoma induru bashirirwe hejuru babwire Filippo Grandi aserukira Hasere ku isi niyo bagira amahirwe agasuriyo kambi yuko iryo hohoterwa amashirahamwe atandukanye yavuze harimo na CBDHVK ari ukuri berekane n'ibimenyetso twe turabifise nibatabyerekana tuzobyerekana ariko iyo uvugira umuntu nawe ibyo umuvugira akabihakana bitewe n'iterabwoba ari kugirwaho biba bibabaje ubugize umubeshi uri kukuvugira ariko woho uba wiyimbiye icobo ushobora kutazivanamwo cyangwa kutazovanwamwo n'abariko barakuvugira duteye akamuro y'impunzi ziri muri Tanzania cyane cyane zirinduta aho uyo muntu akoreye uruzinduko rwiwe kubera ko nijwi rya Hasere ku isi yose rije kwemeza cyane kuvuguruza iby'amashyirahamwe arimo na CBDHVK amaze igihe ariko yerekana twe twatanze ibimenyetso bifadika nabo ubwo yishikiye kuri tele nibabyerekane twe niko tubyumva nka CBDHVK iki ni igihe cyiza cy'uko impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania cyane cyane abaziserukira berekana ihohoterwa ariko barakoregwa kandi ikindi yongera ko nuko Filippo Grandi adakwiye kwakira ibimenyetso hawe n'abaserukira Tanzania mu makambi y'impunzi gusa ahubwo akwiye gukoresha uburyo bo basanzwe bakoresha kugira ngo bahabwe amakuru arabe ibyo twavuze ko ari ukuri cyangwa atari ukuri
ni kuri iryo jwi